biblioteke ziragira amajwi twanze amajwi yo mu isengero mugana indirimbo zibaririmba ziragira amajwi ibyo byose rero icyo kigo nyakubahwa Minani Felicien yumvire gushiraho kizoba kije kugira ngo abo bana b'u Burundi babeho neza ntabwo mapfana umukeno w'utuntu dutoya kandi nawe afise ibindi bintu byinshi agendana mu mutwe agendana mu mutima ikindi rero hazobaho no guhimiriza kugira umuntu wese ikintu asanzwe azi afise amashuri kuyiga ni byiza kuko agupermeta gushika kure akaguha n'ubwenge bwo gukora bya bintu byawe biri ku murongo kuko waraciye mu ishuri rero guca mu ishuri ni byiza kuko ishuri ribushikana kure mugabo turashaka yuko andeworo y'ishuri wa mwana kiri ku ishuri wa mwana ari kariga muri vacances ntaje mu ibarabara ntaje kuyerera mu marigara mugaro mpaka occupation kandi ashobora kugenda kicara kandi ashobora kugenda kungura ubwenge butajanye na bya biharuro yari kariga mugabo akavuga ati cette fois-ci nige kuririmba cette fois-ci nige kuvuza inanga nige kuvuza umuduri kuko ibyo bikoresho byose bizaba birimo bizaba biri muri iyo centre dukoreye no kukindi gitabo kiriho kirategurwa Encyclopédie de la musique burundaise ibyo byose bizaba biriho kugira ngo dushobore kwankata la jeunesse dushobore kwereka umuntu ukuntu kwiteza imbere a partir y'ibyo ashoboye gukora n'ubwenge bwiwe n'impano Imana yamuhaye ejo nimwabona turi ku rubuga nimwabona turi ko turakora ibi nimwabona amakashe mukabona amarugo mukabona ibigo bitandukanye ntimuze mube muzazanirwe mu mbega ibyo nabyo n'ibiki tumenye yuko ari igikorwa kije ciyongera ku bindi Minani Felicien yari kararangura mu Burundi misiyo ya mbere niyo kwakosha le jeune étudiant abanyeshuri kugira ngo andeboro y'ishuri amenye n'ikindi kintu noshobora gukora fondation Femido Java ni centre ni ibintu bibiri bitandukanye kandi bizoba bikoramo abantu batandukanye ntawe uzoba akora muri fondation acaza kugira n'indi role nini cyangwa ibyo kudandaza muri centre culturel dushaka kwagura fondation iriho irafise ibikorwa byayijejwe n'ibyikora na kaido charge yayo n'ibyo muri ministere habayemereye iyi centre culturel nayo ije ari d'option commerciale donc ni ibintu bibiri bitandukanye bidahwanye n'ibya fondation bivanye n'ukungene fondation yorganize n'ukungene centre iri organize
iyo centre culturel ni mu cyapa azobarimo isata kijejwe guhinya ibintu by'amasinema indirimbo zibona bo nabyo ni izo yitwa Femi Production uvuga Femi Production izoba irimo muri centre culturel Femi de Java rero tuzogerageza kwigisha abandi abantu bafise impano zitandukanye no gukina amasinema amakomedi n'ibindi bijyanye na n'ugwaruka cyane cyane nk'uko ugwaruka ubusigaye kwitanga cyane witanga kubera ata abantu bahari bobafasha
twebwe mu mabujetife yacu harimo gusahiriza ibikorwa leta ikora gushigikira imigambi ya leta muri uko kwishigikira rero nanka twamaye abajene irajamo twebwe rero tugomba tubarondera ama occupation muri vacances baze bararonka icyo bakora uwuhejeje ishuri ejo aronka icyo akora ntaca aje kwingwa muhira ntaca duga ku gatumba niyo abazi kwandika niyo abazi gucapa ingo muri iyo centre byose ushobore kwisukwata izo ngabire Imana yaguhaye.